abusia na media general ho nsansam nyina emu no wo bra eye GJA na afesu so GIBA na media foundation for west africa de nsansam nyina ba beto dwa wo bra wo ye won press conference no eno chiri na Nana Yaa Brefo ya wonim se ono so eye adwuma ewo eye media general odi aba beto edwa ya wakasa bebre wa fire bebre atutu dwa achechere nsansam se wono wo ba ho no eye ade ana se oba media general na eye ade a obi anchre no kai kwa ya wonfa so a wonye na adwuma se on attack political party bi na mmom no wonim se wo ya ban na oti akonwa so a aya na e ma ho kwan se checks and balances no ebeba nti wono ya na wo mo ye wo mo adwuma se ensentrofo wo mo check aban no na opposition po no se wo nsoso pesa wo ba wo mo etumi e check wo na wo mo ebisa se wo pesa wo ba e wo pa mere bi atwa mu no ka so be ye wi na otumi ye na anyam bia no wo ba mpo no e de na wo de ba eye foforo we ni nyina ye nsem a na na Yaa Brefo mo e de etu da ko so ka se eye mpanimfo mo de da GJA na afi so eye GIBA na media foundation for west africa na afi so eye Ghana Journalists Association eye GJA no na wɔmo nyinaa de sɛ ɔne kuo na aka ni nyinaa National Media Commission wɔmo anya ade a kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ man central for ho atɔ mo ɛkyɛn sɛ wobɛhu na abɔfra yi central nyina ɔnam ha na ɔgye sɔle na ɔnam ha na ɔnam program we na ɔgye sika ɛno no kɔba bi kura yɛ ntua mo ka yie ne nyinaa ne yɛ nneɛma a ɛmmoa afei nso no ɛyɛ media houses ahodoɔ a ɛwɔ ɔman Ghana mu nyinaa no ɛyɛ politicians yi a na sɛ amanyɔfoɔ yi a ɛna bebree na mu dodoɔ no yɛ wɔ mo dea nti ama ɛmo nsɛm ka no ne de kwan ɛfa so a yɛyɛ ho nneɛma no yɛ na akɔyɛ de nkakra nti sɛ ɛbɛyɛ a ɛne ɛwɔ mo nhwɛ hɔ na wɔ mo nka wei nyinaa ɛmfa ɛmfiri nti abusua yɛn kwan afei yɛn tie Nana Yaa Brefo ɛnso so ɛne ne dɔm ɛde ɛbae
smart Ghana update so we a news update foforɔ kra ne de ba bɛ som abusua license withdrawal of media general nama Nana Yaa Brefo nso so akyɛ na adwen ɛde afa ɛno a press a ɛkɔ so by Ghana Journalists Association nɛno ɛno ɔkyiri mu a yɛfa obi te sɛ Kennedy a compare kɔ Japan a ɔwɔ media station Julius Dabra enso so wo media station. Saa na o se politicians bebre ewo media station ewo krom ha. Neno no ama se o mo yusu ethics no. Eto da bi a na aye dene pa ewo madwuma yim. Neno eno okyemu a media general de o monte saa. Oba ho no mu no enya de se obi aka bibisa a kye ne se o monya adwuma mfama NDC. Enso so wo se e kame akoye se amamfo obi atage o mo se o mo kasa e de ma NDC. Eno ena Nana Yaa Brefo ekyirimu a so far as se wo ye government na usi akonya so no nko ade eden a wo ena mbebo wachi na no no enkyere se ebia omo ye ada opposition bi adwuma enti omo media general de ade se omo de ethics no eye adwuma enti wonim de enti a obi ebe na adwen se ebia omo kasa editia government ni enti threat bi ebe omo so na no ena wato aso akyirimu se Mpanifo ya omode dade dankuo ya nui, eye National Media Commission, GJA, GIBA, any Media Foundation for West Africa mu nyina no. Eya de sɛ sankofo ni nyina, omo wo political affiliation. Wasi if impose wo kɔ journalism school mu ho mpo a, omo kyerɛ wade no. Eya de sɛ omo nyina wo omo political affiliation. Nti amane ya den mu omo pa so mbe ya adwuma, esan sɛ enche bia na aban no ene sankonkuo no afa adamfo. Abusua ensam odi atujwa de bebre mebese ebeko nyako akoti
framework bi
excel the point
ensai alefolenti media efo wo mo wo media houses bebre na amfa qualified media people
exactly the point
wo fa qualified wo kwa husku anya ho ntetia obedi obedi mande samnia mabinti alefolenti some are paid as less as 300 500 Ghana cedis